ngafa nivuya, izani pambi kwake nimemelela, kazini kwa Yehova nguthixo yena, wasenza yena asisithi, singabantu bakhe nezimvuyo zaluswe nguye, ngenani emasangweni akhe nibulela, ezintendelezweni zakhe nidumisa, bulelani kuye bongani igama lakhe, ngoba uYehova ulungile, inceba yakhe ingunaphakade. Ukunyaniseka kwakhe kukusizukulwana ngesizukulwana. Hamende yalapha ebongani, sacela ukuthi salapha lesithili seKapa leThemba. Vumani sonke ingoma, amakhulu mathathu, amashumi mane, anesihlanu. Uyeza, uyeza umgwebo omkhulu, abantu babona inkosi yezulu, babeya kuvusa kwasemangcwabeni, babonakaliswe kwasebukhanyeni. Izinto sizibonayo zotshiswa, amawa nentaba zonyibilikiswa, ilanga locinywa inyanga yophela, aboni abakubana kuzimela, umgwebi wofika nomkhosi omkhulu, umkhosi wezakhe izithunywa zezulu, amehlo omgwebi omkhulu obona, izinto zasese izinto zokona. Ithi vesi yokugqibela, yekani zono noyike nilunge, liveyeni ilizwi lenkosi nikhuke, zithandazeleni nifuni zibele, lixesha kaloku izani anamkele. Hymn 345.
Esa,